Bagenzi bino samirizi umuvye wacu Bikira Maria ijwi ry'Imana iwanyu ijwi ry'Imana iwacu turabahaye ikaze muri ino nyigisho ndoramana kakanya keza kaho duheza tugasangira inyigisho ya Ekleziya idufasha kugira ngo ibandanye ikuza wa muntu w'imbere muri Yesu Kristu mu muco wa mutima mweranda udushikiri koko igihagararo data yaduteguriye muri Kristu kuko burya ubuzima bw'umukristu buravuka bugakura bugaheza bukagenda bugana ibigero koko vya Kristu yazutse mu bapfuye agaheza akaba yicaye iburyo bwa data. Ugukura kwacu rero kurabandanya gushika umunsi twamuhambije hariya yagiye kudutegurira ikibanza hafi yiwe. Nta numwe rero adakeneye kubandanya yigishwa natwe gaba sacerdoti dusanzwe tubigisha ku izina ry'umukama turaheza tugafata kajyo ku kwigishanya hagati yacu kugira ngo tubandanye dukabura dusubiza kanovera duheze mbere tukaronka karyo ko kugira ngo dukabure ingoga shasha z'ugusoserwa n'iryo zina rya Kristu izina rimwe Petero atubwira yuko twahawe muri nosi rishobora kudukiza niryo turonka mw'inyigisho iguma igaburira ikazigama igakuza ukwemera ikaryohora ikaryosha ubucuti dusangiye n'Imana. None rero kaze muri rino sango ryiza byo gusubira kunagura kuryohora gusubiza kanovera gashasha ubucuti dufitaniye n'Imana mu kubandanya dusoserwa no kuyimenya kuyagirwa Imana tukayimenya sicyo kimwe no kuyagirwa umuntu asanzwe ibyabaye ibiriko biraba sicyo kimwe no kumviriza amakuru canke urukurikirane rw'ibiriko biraba na karyo keza ko kwicara ku birenge by'umukama tukamwumviriza akatuyagira ijambo rivyara ubuzima muri twebwe rirema ubuzima muri twebwe kumwe ngo abigishwa biye mausi yeza basanze ku nzira buzu uyu mwiheburo bigiriwe basa n'abashangashiwe bagenda baraharira baterana amajambo akabahambya akabayagira uko abayagira bakumva gaco kagaruka akanyamuneza kabinjirana bagahimbagwa gushikaho bo nyine bamutakambira bati gumana natwe buragorobye no himbagwa cyane nyuma y'izi nyigisho ndoramana umwe wese aheza akabwira umukamati ese wogumana nanje mu mutima wanje ese nanje nogumana nawe ese koko no kugira incuti incuti ntigera nibagira ntigera mpemukira ikaba incuti koko y'urugendo rwose rw'ubuzima bwanje. None rero natwe uyu mwanya utubyaremwo nogira nti akanovera gashasha igihagararo gishasha cyo gusoserwa no kuguma tumenya Yesu Kristu kuguma twumva inyigisho ya Ekleziya tukayumva mwo yeza tugendeye ariko aratuyagira nkuko kabigishwa bihe mausi yeza basanze ku nzira akaba yagira inyigisho ndoramana yirukane umwijima umwavyi ikanivyo vyose umenga birapfukera umutima umuzirikanyi ugushaka ubuzima bukabiha nubwo guba burimwe ibintu byinshi ubuzima bukabura kanyamuneza gatangwa n'Imana ese mutima yo bako kanyamuneza fasha ko kanya kugira ngo dusubire twibukanye intumbero y'inyigisho muri Ekleziya siyo kumviriza ibyabaye ibivugwa kuri Kristu niyo kuvyara ubucuti bushasha kubukomeza kubusubiza akanovera kugira ngo ugumane na Kristu wumve ko nawe woshima kugumana nawe mu ntambuko z'ubuzima bwawe akaba koko ugendana nawe ukaba umwigishwa wiwe none rero twitegure kwakira inyigisho ndoramana y'uno munsi muti none pati uduza kutuyagira ku uyu munsi waduteguriye iki uyu munsi nkuko tubibona turiko turegereza gushikira cha kiringo gikomeye cyane cha mariato nico gituma twashimye mutangura uyu munsi urukurikirane rw'inyigisho zizodufasha kumva umutima wa mariato kwinjira mu mutima wa mariato no gutahura icaricyo uko kwitanga nishikanwa dutanga muri mariato kuko ibyo tugira hano muri radio maria byose dushimwe bwa mbere kumva aho bihera aho bishingiye ubitwaye muri byo nuwo vyerekeza ko ni iki cyumviro nyene cy'uyu mwaka kuko uko mwaka utashe twama dufise icyumviro dushingira ko muri mariato uyu mwaka twaronse muri mutima iki cyumviro cyuko Yezu ari umukama Yezu numukama tuzokizirikana mu mice ibiri ubwa mbere tubanze tugaruke mu mutima wa mariato ariko kandi tufasha akajyoko kwinjira rero munsiguro yukumva icyo tuvuga igihe tuvuze yuko Yezu ari umukama none tubanze twambaze mutima mwiranda para tubwira ati nta ushobora kwatura yuko Yezu ari umukama atabihawe na mutima nta ushobora gutahura nta nushobora kwakira muri we Yezu nk'umukama atabifashijwe na mutima mweranda niwe muhinga azi gusigura neza mu mutima w'umuntu mu bwenge bw'agafatisha neza inyigisho yose y'umukama inyigisho yose y'ekleziya niwe muhinga mbere atuvyaramwo igihagararo gishasha cyubakiye kuri ukuruko kuri gukomeye yuko Yezu Kristu ari umukama w'ubuzima bwacu kaze mutima mweranda badufasha hariya muri studio twambaze mutima mweranda muri aka karirimbo katagira amajambo ariko tunyuzemo amajambo y'igisabisho cacu duhamagara mutima mweranda ngo adutwikire adufashe kwakira inyigisho mu kwakira umukami wacu tuyakira mu mutima wacu tuyumvamo ingingo mutima wenyine ariko ararema muri twebwe ituyumve nk'ukumenga ni kinyamakuru kiriko kirayaga ariko kwa umukama ariko aratuyagisha kaze mutima mweranda wowe mutima wa data mutima wa Yezu mutima wa mutwumvisha ko Yezu ari umukama mutima uduha kuringaniza ubuzima bwacu kundi gushasha kuri uko kuri yuko Yezu ari umukama kaze utumurikire kaze wewe uri kurabandanya igikorwa cha Yezu Kristu yazutse akava mu bapfuye ukakibandanya muri ekleziya uyu munsi kaze ukibandanye muri twebwe kaze ukibandanye muri Radio Maria kaze ukibandanye muri umwe wese muri abo bose bateze yompi isamirije mu byo bacu bikira Maria bariko barakurikirana inyigisho ndoramana kaze ukabure muri twebwe umuzirikanye mushasha kaze usuka kanyamuneza kawe kuri abo bose bumvirizanya umutima wugurutse ubwenge bukabutse inyigisho ubandanya utanga muri ekleziya kaze uturememo ubuzima bushasha kubwo kwakira koko Kristu nk'umukama ubuzima bwacu kaze mutima mweranda nuko rero twinjire rero mu nyigisho y'uno munsi kuko twatambwe tubabwira tugomba dutangure urukurikirane rw'inyigisho zizo duherekeza kugira ngo dushobore gutahura ubu butumwa igikowa kidasanzwe cha mariato tugiye kwinjiramo harasigaye gusa inodwi dutanguye n'indi zo kurikira ariko tube turamenyesha yuko mbere ku rugero rwo ku isi yose mariato tuzoyimbaza muri uku kwezi kwa gatanu ku matariki ya 17, 18 na 19 murumva ko ari mu mpera z'inondwi ariko hano mu Burundi wacu turazi ko twiteguriye kuyihimbaza mu buryo tuyihimbaza rusange ma paruwasi wacu ngira ngo biriko birafata hii wanyi ndinganizo murazirembeje tuzoyihimbaza hano mu gihugu cacu ku matariki ya 24, 25 na 26 azuba ari ku mpera y'indwi izokurikira iyi dutanguye none rero twipfuje yuko tugaruka tukazirikana ubwa mbere kugira ngo ntituje muri mariato nko kumenga ni gikogwa cyo gusiganwa no kurunda amafaranga ariko dushobore gutahura mariato ngikogwa cyo butumwa mbere bamwe bamwe ugasanga rimwe rimwe birabagoye kwakira ubwo butumwa kuko menga babwumvamwo kurunda amafaranga tuvuze amafaranga imitima yose irarahuka canke ikazahuka ni byiza yuko tumenya ko aho bishingiye ubwa mbere atari imvu ubwa mbere z'amafaranga tugomba kurunda ahubwo ari imvo nyamukuru yo gushira bose iyi nkuru nziza yuko Yesu ari umukama birahuriranye neza nuko turiko turabizirikana mu gihe cha pasika kuko pasika Yesu Kristo azutse mu bapfuye nibyo byavuye bikondora rero bimwe bishitse abatumwa ba mbere yuko byukuri wa munyanazareti bagendana bagasangira ubuzima imyaka itatu yose kwa atari umunyanazareti asanzwe ari umukama yari hagati yabo kuvuga ko ari umukama bivuga iki ni ikintu gikomeye cyane nico cyumviro shingiro cha mariaton yuno mwaka tugomba rero kuvyinovora ngo tugerageze duha karyo mutima adusubize mu muco n'akanyamuneza abigishwa ba mbere bagize mu kubura bafashijwe na mutima mweranda byukuri yuko uyo muntu bagendana ko ari umukama umukama aragendana nawe agendera hafi yawe kuko kuva hazukiye ari hose turamaze igihe tubyumvise mu nkuru nziza za pasika yuko azutse baza babona ari hagati yabo ntibamubona nk'umuntu aje agenda baza babona pa ari hagati yabo kuko asanzwe ari ngaho gusa yarabugurura amaso bakabona ko yari kumwe nabo batabizi Yesu Kristo yazutse ari kumwe natwe ariko wewe haraho ushobora gusanga utumva neza ko ari umukama wawe gusubira kubisangira n'ababigishwa ba mbere abakurambere abakuru bacu mu kwemera akanyamuneza kahindukije ubuzima bwabo bwose bakumva ko boca babuhebera Yesu Kristo bakamwiha wese bakamwegukira koko ako kanyamuneza turakeneye gusubira kugasangira nabo kugira ngo natwe twakire uyari hafi yacu agendana natwe ari kukamenga ntiturashikaho koko byukuri tumugira umukama w'ubuzima bwacu tuzobona ukungene kuvuga ko ari umukama bifise insiguro ishika kure mu buzima bwacu mbere ihindukiza ubuzima bwacu bwose benone tuvuze yuko Yesu Kristo ari umukama bisigura iki byukuri bibwira iki rero ubuzima bwacu nk'aba Kristo bakinogi ariko imbere yuko tushika kuri ibyo byose tubanze nubundi twinjire mu gutahura rero umutima wa mariaton kuko zino nyigisho zose ni muri iyo ntumbero kugira ngo mariaton twimirije tuyakire ubwa mbere nk'igikorwa cy'umukama muri twebwe tugiye kuyibamo ariko kandi dufashe n'abandi bose tuzoyisangira kumva ko ari igikorwa cy'umukama atari igikorwa nka kimwe twumva cabiruka barondera amafaranga y'ibinabiriya kubgayo ariko ko turiko turondera ubwo buryo kugira ngo dusangire na Kristo igikorwa cyamuhanuye mu ijuru akaza hano ku isi mbere agasubira gifite kumuzirikanye akakituraga nkitegeka akagira ati ku isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose nkuko tubisoma mu nkuru nziza twandikiwe na Mariko mu kigabane cya 16 ku murongo wa 15 ariko tuba turamenyesha yuko nkuko dusanzwe tubigira mu gihe dusangiye inyigisho ndoramana kukibiriraho muraza kuronka akaryo kugira ngo dusabikane inyigisho ari mu guterera icyumviro mu gutera icyumviro canke mu kubaza ikibazo cy'ibyo mutoba mwatomokewe neza kugira ngo tubandanye tunoganza hamwe icyo twakiriye uyu munsi ariko mu guterera icyumviro no mu kubaza ikibazo tugume kuri icyo cyiyumviro tuba twayanze ko mu ntave yugurura ngo ahave abazi ibindi kumbure bishingiye ahandi akarindira akaryo kuko ibe nibyo byumviro bindi bigaruka bironka akaryo kuguca kunsamirizi ariko tukaguma kuri cyo cyumviro ubwa mbere cy'umutima wa Mariaton ariko kandi no kongene koko by'ukuri twotahura ko Yesu Kristu ari umukama umutima rero wa Mariaton si gihe ubwa mbere cy'ukwegeranya no kurunda amafaranga Radio Maria yamini kwiratugora tugo tugire Mariaton beno nizohera ryari ikumburi zohera aruko Kristo gahindukiye kuko uko tumari gihe niko tunatora ubundi buryo ubundi buhinga bwo gushobora guherekeza rwose icyo gikogwa cyo kumenyesha inkuru nziza Mariaton rero nkuko tubizi ni igikogwa bwa mbere cyo kumenyesha inkuru nziza si igikogwa bwa mbere cyo kurunda amafaranga mbere twibuke yuko iryo jambo Mariaton ririmo amajambo abiri Maria na Mariaton Maria umubyeyi wacu Bikira Maria nico gituma mukunze kubona ko tunakirangura muri uku kwezi kwitira umubyeyi wacu Bikira Maria hamwe na Mariaton iryo higanwa ryo gusiganwa umenga ku birometero 42 mbata 47 sinibuka neza aho tubona muri iyo mikino yo kwinonora imitsi abasiganwa ku birometero 40 n'ibindi birenga barondera umudari w'umwakaka abayumviriye iryo jambo bwa mbere Mariaton barifatiye na cane cane kukungene Bikira Maria hamwagije kwakira inkuru nziza yuko Imana yamugomwe ikamwita ikamugira nyina w'umwana wayo agaheza akagira ati ego ndabyemeye ndabyakiriye wese ama Yesu akigira umuntu agashika mu mbanyi yiwe yaciye ahaguruka ngo amari mirambi n'iyindi urugendo rurerure agiye ugambere ashiriye ye Elizabeth iyo nkuru nziza akongera kandi nawe agasangira iyo yindi nkuru nziza yuko nawe Imana yari yamwibutse naho yari mu busaza ikamushira mu bandi babyeyi ikamugabira ikibondo akaba yibungenze harimwo ukuja gusangira iyo nkuru nziza na Elizabeth ariko kandi hakongera hakabamwo no kumufasha kuko yari yasamye imbanyi mu busaza yarakeneye umuntu amuba hafi amufasha udukogwa agaheza akamwunganira igikogwa cha Mariaton rero iryo jambo Mariaton giyumviriwe ubwa mbere rifatiyaho ukungene Bikira Maria yagize urugendo rurerure ibirometero byinshi birengeye kumurengera ngo ni birometero 40 bimwe nyene vya Mariaton ariko ajanye inkuru nziza igiro natwe tugira Mariaton tukihuta ngo Bikira Maria ngo yahagurutse yihuta tukihuta kugira ngo turabe ko twokwegeranya uburyo bwo gushira abandi inkuru nziza uko twumva Bikira Maria yabashiriye inkuru nziza ariko kandi ibivuye muri Mariaton murazi yuko bidufasha kubandanya dutunganya isamirizi isanzwe nayo iza ikabafasha gutahura kumenya no kumva ingene bimwe mu buzima bwanyu bwa misi yose mwobiringaniza ko murazi yuko Radio Maria itavuga gusa iby'ijambo ry'Imana iraheza ikaba yagisha no kubindi byose bijanye n'ubuzima bwanyu ibijanye n'amagara yanyu ibijanye no gufungura neza ibijanye n'ibidukikije ibijanye n'iterambere rusangi yego ibijanye no kumenya iby'ubuzima turimo kugira ngo tumenye ingene tubwakiramo umukama kandi tumenye n'ingene tubutunganya kugira inahazwa ry'Imana mu kwakira muri bwo ubwami bw'Imana iwacu natwe rero ni muri iyo ntumbero kumenyesha inkuru nziza Mariaton tukayigira tukihuta mbere tugashiramo umwete mwinshi ubukerebutsi bwose dufise kugira ngo mu kuronka ubwo buryo tumenyesha inkuru nziza kandi tubandanye tubafasha twunganiranira mu kubaka buno buzima ngo tubwubake mu ntumbero y'ukubwakiramwo ubwami bw'Imana naho rero Mariaton yafatiwe si kumwe gusa tugomba kuvyita ngo ni campagne de collecte de fonds kamenga bigarukira ngaho si campagne de collecte de fonds nka kumwe bagira abanda yo ma campagne y'ukwegeranya amafaranga tugire tutubwa mbere ni campagne yo kwitegurira evangelisation yo gukora evangelisation ni sekeza byo gutegurira uburyo bwo kumenyesha inkuru nziza bwo kumenyesha inkuru nziza nige rero ubwa mbere nkuko tuvyumva cyo kudusubiza imbere y'umukama ngo tubanze tuzirikane neza dutahure neza imbere yiwe imbere y'umukama igituma twegeranya uburyo bw'amafaranga icyo birondera kudushikana ko icyo bishobora kuvyara gishasha mu bucuti dusangiye n'umukama ku bwacu twebwe twinjira muri uyo mudi wa mariaton tukawusangira mbere no kubw'abandi bose batarumva iyo nkuru nziza ya Kristo umukama canke no kubw'abo bose bayumvise hanyuma bakayiterera hasi batacumva muri bo ko boyizigira bakayishingira ku buzima bwabo ni naho rero mora mubona yuko uko mwaka utashe mariaton tuyihera ko kw'imbere y'umukama mu gufata umwanya ukwiye w'umwiherero w'indwi yose y'igisabisho no kuzirikana ngo dusangire icyo gikogwa ariko kandi na Kongo dusabire icyo gikogwa ariko kandi kugira ngo umukama duhe kucibungenga neza muri twebwe mu ntumbero y'ishaka ryiwe gutyo ngo kize kibaruke indinganizo nziza ishingiye mu bumwe bw'umutima bitange bivyare umusaruro mwinshi mwiza ugaragaramwo ubwiza bw'igikogwa igikogwa atari umurimo mwitumo gusa w'umuntu ariko ari igikogwa kigaragaramwo ubwiza bw'igikogwa cy'umukama wenyene ubwiwe asangira n'abakunzi biwe Mariaton rero ni gihe cyo gukabura urukundo dufitiye umukama ni inkuru nziza yiwe ni igihe ubwa mbere cyo gusubira imbere y'Imana ni igihe kandi cyo kurangura ubwo butumwa turi kumwe n'umukama ni igihe cyuko uburyo bwose tuba turonse duheza tukabwerekeza kandi mwiri nahazwa ry'umukama mu kubukoresha mu ntumbero yo kumenyesha iyo nkuru nziza kusamirizi no mu kugira ngo kandi twubake ubuzima tubwunganira muri bya biyago n'ibiganiro byose tubashikiriza kunsamirize bikeneye uburyo ariko nti turondera uburyo kubwabwo turondera uburyo tubihereye imbere y'umukama tukaburondera mu ndinganizo turi mu mukama ariko kandi tumaze no kubushikira tukabwerekeza mu kubukoresha neza ngo bwerekere ukumenyesha inkuru nziza y'umukama be no gutunganya neza ibiganiro hano kunsamirizi ngo bibafashe gutunganya ubuzima bwanyu nk'abari ko barabwakira mu bwami bw'Imana ni gihe rero cyo gukabura urukundo dufitiye umukama n'inkuru nziza yiwe ni gihe gikomeye muri Radio Maria ku isi yose ahimaze gushika cyo kugarukana umutima ku kintu gikomeye cyakuye umwana w'Imana Yesu Kristo mu ijuru akaza hano ku isi kikamutuma bambwa ku musaraba mbere uwo mwitwarariko akanawusubirana mu ijuru akumva ko agiye utararanguka wose akiwufise agaheza kawuraga abakunzi biwe abigishwa biwe akawuraga umuryango wabiwe akawubasigarana ko itegeko ati ku irisi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose mbere icyo nico Radio Maria ibereyeho niyo nico ciyumviro karanga mutima cy'ubuzima bwayo bwose kumara Yesu Kristo ikicipfuzo cyuko umuntu ahari ku isi yose a umuntu aho yobaherereye muri ino si hose ashobora kumva ijambo ry'Imana rimuhamza aherereye hose kuzoshobora gushikaho igihe kimwe tuzokumva isi yose itwikiriwe n'amajambo y'Imana kuko aho umuntu azobaherereye hose ashobora kugurura insamirizi y'umubyeyi akumva ijambo ry'Imana rimuhamza aherereye aho Yesu agira ati ku isi yose mushikirize inkuru nziza kiremwa cyose turabisoma mu nkuru za twandikiwe na Mariko mu kigabane cya 16 ku murongo wa 15 kwinjira neza muri Mariato rero tugafasha mu buryo bwinshi muri ubwo butumwa n'ubwa mbere kwinjira mu mutima wa Mariato subwa mbere kwinjira gusa mu ndinganizo yukurondera amafaranga no kwinjira mu mutima wa Mariato ari naho tubandanya dusaba abo bose bariko barayiringaniza muringaniza imigwi y'ubutumwa ntimwibagire gutegekanya akanya gutegekanya nako umugwi w'abantu naho babiri canke batatu baguma baza imbere y'umukama bakaguma imbere y'isakramentu geranda basabira icyo gikogwa bakaguma mu gisabisho basabira icyo gikogwa mu ndinganizo yacu mu gihe kiba kiriko kiraranguka eka mbere no mu gihe kiba kirangiye vuba na vuba kugira ngo ibintu byegeranywe neza biheze bishike aho bitegerezwa gushika nicyo gituma rero ugukora Mariato ari ukugerageza kumara icyo cyifuzo Yesu Kristo yagumanye yasubiranye mu ijuru akakituraga nkitegeka akagira ati igore murabikomoshikira isi yose muyibwire inkuru nziza y'urukundo rwa data be n'ubukiro bw'imyaka yose ahaye abantu bose muri jewe Yesu Kristo umwana wiwe n'umukama wanyu kuba muri Mariato rero no gufasha kuba muri Mariato no gufasha muri Mariato no guhuza rero umutima na Kristo mu gusangira nawe icyo cyifuzo cyagumye ari nkora mutima kuri we no kumumara iyo nyota afise y'ugushikana iyo nkuru nziza y'urukundo rwa data n'ubukiro muri we kuri bose niko kumwereka ko tumukunda koko tugasangira nawe uwo mwitwarariko mweranda aho niho rero dukuru bwa mbere inguvu ingoga be n'ubukerebutsi bwose bwo kwitangira icyo gikogwa ngo biserukire mu kugwiza umusaruro w'uburyo bw'amafaranga kenegwa kugira ngo icyo gikogwa cyo gushikana inkuru nziza kuri bose biciye kuri Radio Maria gishobore kuranguka neza erega kira noneho Izaburi ya 23 itubwira iti isi n'ibiri kuri yo byose ni iby'umukama n'amafaranga yose rero ari mu mifuko y'abantu nayo nyene nayo umukama ubushobozi bwose ubukerebutsi bwose uburyo bwose bw'ibinabiriya dutunze byose ni iby'umukama n'amafaranga nayo umukama igihe tuyarondera mu nzira itunganye tukayakoresha ngo Yesu yakirwe na bose nk'umukama w'ubuzima bwose niho rero dutanguye rero urukurikirane rwa zino nyigisho kuri kino cyiyumviro shingiro icyiyumviro nyobozi cha Mariato y'uno mwaka be no kubijanye n'ituro amashikanwa duhereza umukama ngo twumve neza aho Mariato ubwa mbere ishingiye maze kino gihe kibanze kidukomezemo igisabisho cy'ukuri cyo gisanzwe ari umuhivu ukomeye udufatanya n'umukama kigatembamwo ubukomezi umuco na kanovera kizina rya Yesu muri twebwe be n'ubuzima bushasha muri mutima wa Yesu reka tubandanye gatonya tutangure rero icyumviro cya kabiri cy'inyigisho y'uno munsi aho tugerageza gutahurira hamwe iri jambo ngo Yesu n'umukama bega umukama bisigura iki uyu munsi tuze kugarukira gatonya kugerageza gutangura kuzatura mu gutahura icyo umukama bisigura mundira tubanze duhere kugusoma ijambo ry'Imana riheza rikadufasha rikanatumurikira kugira ngo nubundi twumve yuko icyo turiko turazirikana ko tugikura ko kubwa mbere mu ijambo ry'Imana ko tutariko turazirikana rero bivuye ahandi ahubwo ari ukugira ngo nubundi tubandanye twinovora ijambo ry'Imana tubandanye twakira ijambo ry'Imana mumpundire duhere nogira ni kuri iri jambo ryiza Paulo mu ibaruwa Paulo yandikiye Abanyafilipi ni mu kigabane cya kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Reka duhere ku murongo wa 5 aho Pawulo agira ati ni mwamane muri mwebwe umutima umwe urya nyene Kristo yarafise we naho yamyeho muri kamere y'Imana atigeze yihambirira kungana n'Imana ariko yigize ubusa afata kamere y'abasuku mu kwigira umuntu asa nabandi yigenjeje nk'umuntu asanzwe aricisha bugufi aragamburuka gushika pfe kandi apfe urupfu rwo ku musaraba nico cyatumye Imana imushira hejuru ya vyose ikamugabira rya zina ryayo rirenge ya mazina yose kugira ngo ku izina rya Yesu bose bakubita ibipfukamiro hasi abari mu ijuru n'abari ku isi n'abari mu kuzimu kandi ngo ururimi rwose rwature yuko Yesu Kristu ari umukama mu buni n'ahazwa bw'Imana se akaro karahambaye kakarongo kanyuma ariko ki 11 kirati kandi ngo ururimi rwose rwature yuko Yesu Kristu ari umukama Yesu Kristu numukama mu buni n'ahazwa bw'Imana se hari n'ibindi bisomwa byinshi byaho tubona na cyane cyane mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa aho tubona yuko inkuru nziza ya mbere abatumwa batanguye kumenyesha ku munsi mukuru wa Pentekoti mutima hejeje kuri bakaburira bakavyumva ukundi gushasha bagiye barigisha yuko vyukuri urya Yesu mu Nyanazareti babambye bagasabira urupfu ku Imana yamuzuye muri uko kumuzura Imana yagaragaje ko ari umukama w'ubuzima bwose ari umukama afise ububasha kuri vyose icyo nico cyiyumviro shingiro cyumviro nyobozi cino mariato yuno mwaka ko Yesu Kristu ari umukama dukore mariato kugira ngo dushobore kwegeranya uburyo kumenyesha inkuru nziza bose yuko Yesu Kristu ari umukama abantu bamwakire nk'umukama w'ubuzima bwabo boye kwitaba kama abandi boye gushumbira abantu nkabo gushumbira ibintu byo muri inosi bapfukamire nk'ukuye nk'uko para bitubwiye ibiremwa byose bipfukamira umukama w'ukuri ntibapfukamire abantu bijunja rinini b'ubukuru bwinshi bagahakwa kwihenda yuko ari umukamerega uyu munsi hari abantu dusigaye dupfukamira ibindi bintu atari Imana mu buryo bwinshi bigaheza bikaba ari byo bitugenga bikatugira ko ububasha tuzo bigaruka ko neza igeze uba turiko turazirikana aho kwemera yuko Yesu Kristo ari umukama bidushikana ariko uyu munsi tube turagarukira mu gutangura gukabura no kuza turagatonya kuvuga yuko Yesu Kristo ko ari umukama tuba tuvuze yuko ubwa mbere bukwi na buki twotahura ko tuba tuvuze ko Yesu ari Imana ari umukama ari Imana kumwe na se ni rimwe rero kuvuga ko Yesu Kristo ari umukama ni rimwe mu mateka matazirano ahabwa Yesu amateka matazirano ahabwa Yesu ni menshi ubwa mbere baramwita Yesu kuvazukiye yaciye yumvikana ko ari Kristo Mesiya wasizwe ariko kandi baramwita umunyanazareti nawe nyene kandi akiyita umwana w'Imana umwana w'umuntu ayandi matazirano menshi duha Kristo duha Yesu nuko ari umukiza tukamwita ko ari umwami muranumva ingene agera igihe abantu bari mu gisabisho cy'ukuri na Hazimana turi mu gisabisho cy'ukuri na Hazimana tukagira tuti natwe dusubire dutazire Yesu tumwite tumwumvemo amateka yiwe kugira ngo mu kumutazira tumunina haza ayo mateka ayo matazirano yiwe tubemo atari ikintu cyo kumubwira gusa mugabo kumubwira kuko twumva ko tumubwiye ikiri mu mutima wacu twemera dushobora gushira ko rya jambo rikomeye tuti amen ariko rero urabye iryo teka tazirano yuko Yesu ari umukama usanga umenga risigura ibintu byinshi rimwe isiguro ndende mbere usanga iryo teka ritazirano yuko Kristo ari umukama ririmo insiguro yimbitse rwose itwaye muri wo itwaye muri iyo nako insiguro yayo yandi mateka yose matazirano duha Kristo muraza imbere yuko n'ibisabisho byose by'umuryango we Kereziya tubihereza data ariko tukabimuhereza tubicishije kuri Yesu Kristo umukama wacu umukama w'ubuzima bwacu asanga inganji nase nicyo bivuga ko yasuye muri nazo bwase akicara iburyo bwase agasangira ubuma agasangira ninahazwa iteka n'icyubahiro nase wiwe Yesu Kristo n'umukama Yesu Kristo ni mana Yesu Kristo yapfuye akazuka niwe musa akwiye gupfukamigwa agasengwa tuzobandanya tubizirikana ariko muri uyu mwanya tubanze tubahaka ryo namwe kugira ngo inyigisho ndoramana ibiki yago koko by'ukuri cyaho duhana muheze mushobore namwe kunganira ntiyabuze kumbure umusaseridoti yo bari kunsamirizi ariko arazirikana yumviriza ino nyigisho ndoramana muri aba binonosoye mu bintu bya dogmatique ryuko hari ikigwa kinini mu byigwa by'indoramana teoloji bafata amasaha menshi bagafasha abaseminari gutahura ingene uwari we Yesu Kristo kumenya Yesu Kristo bishingiye mu majambo y'Imana guhera mu bwuzure bwa kera gushika mu bwuzure bushasha ukungene ni nyuma yaho ingene ekleziya yagira mumenya yagira mutahura gusumba nugira ntiyo nihabuze umusaseridoti yo bari kwarakurika inyigisho y'intonoso yagaheza akunganira katwumvisha isumbirije kumbura ingene Yesu ari umukama ariko kandi nihabuze uyu nuriya nubundi yo yarabinonoso yo gucanga kuriya akongera akadufasha akongera ko akakuzuza hanyuma kandi nabo bafise ibibazo murashobora kubibaza muri kano kanya dusigaranye allo
amahoro taranya ko bawamwigisha ndoramana
ego ndi patiri bire adezire munyigisho ndoramana amahoro amahoro
mahoro cyane
muraho mukomeye
ego turakomeye denitwa Venanda ikengurukiye
Venanda ikengurukiye
ego ingozi paruwasi gitwenzi
ingozi muri paruwasi gitwenzi
ego cyane
Venanda ikengurukiye muri paruwasi gitwenzi n'amahoro
ego cyane n'amahoro
ego ijambo ni gwawe
najyo n'ikiganiro mwariko muraduha Samariyato
ego rakoze
ego cyanyuze kandi cyashitse ku mutima
ego
murakoze kandi mukwiye kwama mukitwibutsa nyine mukirakubaka cyane
uragaheza gigwa n'Imana Venancio
amen amen amen
ego hiyo muraciteguriye neza
ego cyane twaciteguriye twumva gose kandi kirigisha kandi kirabohora
umukama bahezagire cyane urakoze kudutera ingoga zindi z'uko hiyo turi kumwe muriko murasasira mwakira icyo gikogwa none Venance uraheza uturamukirize abakunzi bose b'insamirizi hiyo
ego
urakoze rwose ugire umunsi mwiza
ego cyane namwe murakoze Imana ibandanye bazigama
ndabona uwanditse ubutumwa kuri WhatsApp agira ati tamahoro pati ndabaza ikibazo none Mariato hari ahantu yanditse muri Bibiliya ko itegerezwa kugira ijambo ry'Imana itegerezwa kugira ijambo ry'Imana rikwire ku isi yose hari abantu musigaye mushaka gushaka kubona umenga ikintu cyose coba canditswe akadome ku kandi muri Bibiliya n'iryo jambo Mariato ntaryo uzosangaho ariko umutima wa Mariato icyiyumviro catumye Mariato ibaho kiri muri Bibiliya n'irya jambo nakubwiye muvukanye yuko Yesu yagize ati kwirisi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose tugira Mariato muri iyo ntumbero n'iryo jambo kugira Mariato ni mutima abiduha muri ekleziya tukumva ko dukeneye kwitabira rero uwo mutima wa Mariato uko gutwara inkuru nziza ku bandi dushizemo ubuhinga bwacu ubukerebutsi bwacu tukarondera uburyo buherekeza icyo gikorwa kuko ntacyo twokora ngo tugishikane icyo gikorwa kure tudafise uburyo budufasha Mariato rero ntiyanditswe akadome ku kandi muri Bibiliya ariko imvo zayo n'umutima wayo biri muri Bibiliya uragahezagirwa muvukanye Ego ndabona abantu benshi baguma barondera umurongo bikabagora kuronka ariko ntacho tuzobandanya nubundi ino nyigisho tuyizirikana tugerageza kunoganza hari umuvukanyi yari yagerageje kugerageza guhamagara biranka ndabona umenga yanditse kuri WhatsApp kagira ati amahoro ngaho kusamiza umubyeyi wacu Bikira Maria ati nukuri ndabakunda cyane kunyigisho muduhura akoze muvukanyi hari undi ahamagaye ndabona muri studio bariko barampa ikimenyetso cy'uko ari ku murongo alo 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 bwake bwakeye muraho murakomeye muri bande mutwakuye muri he
igitega nagira mvuge
umuntu yomenya akazina kanyu naho muherereye paruwase murimwo Joseline irindi zina Joseline ninde
sabe
irindi zina ryanyu
Kamariza
Kamariza kurukundo paruwase rukundo ijambo ni kwawe Joseline
umva abakristu turakunda ko umenza ningo turakunda ko iyo tuyotubera umukiza umukiza kuko gukiza yakizize bose
yego
ariko ikintu cyo kuvuga ngo uwo Yesu nyine atubere umukama ikibazo kiza
ego uravuze akantu kari mu bwenge uti abantu turakunda yuko Yesu atubera umukiza
ariko kugira ngo twemere ko atubera umukama ni ukuvuga umwami
ego
aho niho bigorera rwose
ego
umengo kubera umukiza ni sawa ariko kugira ngo abe umwami ni ukuvuga umwami n'umuntu agaba akagabanya
n'ahantu
umwami zana kimwe atagaba
ego
niko abantu babarundi se nta mabugo wari wese donature aranka kugabwa
ego hari mwakantu kakanyari gabo
anyigeza wa mwami uri mwami nimba Yesu ari umwami ni umuntu atanga atanga n'umugisha
ego
kandi uwo mugisha wiwe ngo niya ukivuga ngo atanga umugisha kandi ngo nta n'umubabaro awuvanga
ego
ka rero kubera abantu bagabwe n'umwami usanga uwo mwami ashobora no kubanyaga baguma bafise akantu ko gutinya kugabwa bibaza ko uwo mwami yobahava bahanyuma akazobanyaga n'akantu kari psikoloji gatuma ukwemera kuguma kuyumbayumba umuntu akemera ubw'inyuma inyuma mugabo mu bwihisho agakora amarorero akagira akantu yereka umwami yerekana hanze ariko mu bwihisho akakora ibyaha byo mu bwihisho nibyo bibi nibyo bibi bibaho kuko kwemerera umwami gushika hanze atanumwe ahabona atanumwe ahakora atanumwe ahashika ibyo niko numva ubwami canke ubukama bwa Kristo Imana ibahe
urakoze cyane Joseline Kamariza hiyo muri Paruwase Rukundo urubaye uraducira ikuzo ry'uko tuzobandaniriza kuri iyo nsiguro y'uko Kristu ari umukama aho bishika mu buzima bwacu uratwumvishije neza ukungene abantu kenshi twemera tukabangukirwa no kwakira Yesu kwa ari umukiza igihe tugira ibi nabiriya dukiza ibi nabiriya ariko bikatugora kumwakira nk'umukama nk'umugenga koko agaba ubuzima bwacu bwose na bya bindi tubamwo mu mpisho hariya mu mpisho z'umutima wacu canke mu mpisho z'imigenderanire yacu Kamariza uheza kigwe n'umukama umukama bandanye nawe agufasha kuguma umwihambirira ko nk'umukama w'ubuzima bwawe eka ufashe n'abandi kumwakira nk'umukama uyu munsi tugarukirize hano umwanya waringanirijwe kino kiyago cy'inyigisho ndoramana uriko urarangira ariko nishure gatonyi kibazo cyo Claude gizati mbega shaka kubaza Mariaton izokwamaho kumbura ishobora guhindura izina canke gahindura indinganizo ariko izokwamaho gatika tuvuge tuti ibyo bikorwa byose dukora byo kugira ngo tumenyeshe inkuru nziza ni nka Mariaton kumenyesha inkuru nziza bugingo bizokwama biriho bikagumaho Claude na Mariaton izogumaho Mariaton ntutangure kubona gusa interano y'amafaranga kumureba gusa byuti inzokama niko ndatanga muzi ikibazo umenga hari mu kintu cyo kuvuga inzokama niko ndatanga udufaranga twa Mariaton kujya wa mukenera kuguma wumviriza inkuru nziza nabandi bakayikenera twavuze ngene mu ntango twese tuyikeneye ko tuzokwama tuyikenera iyo nkuru nziza tuzokwama dukenera gukora Mariaton kugira ngo inkuru nziza ibandanye urugendo rwayo rwo kutubakamwo ubwami bw'Imana turabashimiye mwese rero mwagize icyo muterereye muri kino kiyago mwatwumvirije mwadukurikiye ndabona muvukanye ahamagaye ari hanze mugabo adutunge umwanya w'inyigisho ndoramana urarangiye tuzoheza tubigaruke ko neza ejo yihangane uyu muvukanye ariko arahamagara ari hanze simbona neza igihugu icyaricyo azoheza ronka karyo ejo araheza ku isaha zitatu zo hano mu Burundi azobari kumusamirizi iwe tusangire kintu kiyago murakoze mwese murakoze bavukanye bacu Venanda yikengurukiye muri paroisse Mutwenzi Joseline Kamariza muri paroisse Rukundo nabandi Claude yatwandikiye kuri WhatsApp nabandi bose batwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp murakoze mwese twari kumwe muri kino kiyago arakoze umuvukanye wacu Salvatore na Imana yari kora dufasha mu binga bw'ivyuma mubandanye muroranigwa mubandanye mugubwa neza nivyo isamirizi yabateguriye mubandanye mwitegurira neza Mariaton yo maparuwase yanyu muri kumwe mu bumwe n'abasaseredoti banyu mubandanye muhezagigwa nuko mwamenye mukakira Yesu Kristu nk'umukama ubuzima bwanyu kumwe na Kristu umukama